Jabulu jabulu bese uyawalalela ke kodwa amagama engoma.
Okay. Oh,